el matot. ¿Dónde el tita gane? Pero mucho tú lo pones que peches, ¿verdad? Ay, bueno.
Pero eso pone que peches.
Ya.
Cuando me hagan ya no voy a pedir peches, peches.
Hay que leer lo que usan peches, ¿verdad? Yo no he hecho el cubo con la mano peches.
Peches.
Mande, veré no ngabona uma nginezi ipentshisi phela uzokwazi ukuthi ayitshali lapha kubi bese kuphuma amapentshisi.
Kusho ukuthi mfethu amapentshisi akhiwa yilo muntu owatshala ipentshisi.
Angithi njengobona nje ilokhuzane impentshisi ingadliwa amapentshisi bekayadliwa ukusho ukuthi yo ingadliwa impentshisi iyona etshalwayo bese kuqhamuka amapentshisi
sibatsha impentshisi kwamila amapentshisi lawe swahle
odwe nje ingako nomfana engincisha amapentshisi ayo kusho ukuthi wasekhaya lawa amapentshisi la kwaphela ngambona impentshisi asekhaya kunamapentshisi umbonanjani impentshisi yes impentshisi benches, benches. Yeah, I'm saying a little bit. Benches. I'm
saying a little bit. Don't you think, Jose?
Not don't you think? What don't you think? Because we're made of my benches.
Guys, there was a link in the park. Listen, George. When I'm listening, I know what you're talking about. When you're talking about benches,
I know what you're talking about. Yeah, yeah, I don't know. Yeah, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.
Ayi wenzeka.
Mina kune planning. I planning nani? Sambisela landi.
So alani manje. So alani.